Molweni, igama lam ndingu-Akhona. Kule vidiyo ke sakwenza ulwahlulo olude le nto ibizwa ngoba yi-long division. Kule vidiyo ndifuna ukuthi ke senze loo nto, senze imizekelo emininzi eza kubonisa kakuhle uba sithetha ukuthini xa sithetha ngaloo nto. Masiyibuze ke ngoba u-4 lona uya kangaphi ku-2,292 okanye ke andazi kutheni beyibiza i-long division ngesiNgesi, besiyibonile mhlawumbi kwii-videos ezidlulileyo, kodwa ndifuna ukuthi ke isizathu soba mhlawumbi besithi yi-long division kuba mhlawumbi ithatha ixesha elide ukuze ude ufumane impendulo yakho, ngoba funeke ubuze kaninzi uba uya kangaphi eli nani liya kangaphi, njalo njalo. Yile nto ke ngomhlawumbi endicinga ukuthi noba yenza ukuthi bayibize ukuthi yi-long division. Sibonile ke kwividiyo edlulileyo ukuthi awungeke wahluleke nje ungenza nayiphi na ingxaki uba uyayazi itafile yakho yophindaphindo, mhlawumbi ukuthi u-10 umphindaphinde ngo-10. Yabona ke le nto iyafana nokuthi 2,292 umahlule ngo-4. Iyafana ke iphinde ifane nokuthi no-2,292 ongaphezulu kukafo okanye umahlule ngofo. Noba uyibhale kanjani le nto ithetha into enye, uyahlula qha into esiyithethayo leyo. Uba uqaphele ke ungathi he yabo yakhona le nto yina ntsika liqhezu elimos, loo nto ithetha ukuthi ke xa iliqhezu ithetha uba ke iyohluleka. Ndizawujonga ke kulena indlela le iza kwenza ukuthi kube lula ukuthi siyenze ukwahlula. Masenze ke le ngxaki sithi u-4 uya kangaphi kuthu, sithi hayi ke akayi ke uyanga kaye ka-0, sidlule ke ku-22 siye ku-22. Sibuze u-4 uya kangaphi ku-22, sithi u-4 umphindaphinde ngo-5 ngubani, 4, 8, 12, 16, 20. U-4 umphindaphinde ka-5 ke ngu-20. U-4 umphindaphinde ngo-6 ulingana no-24. Loo nto ithetha ukuthi ke u-6 mkhulu. Loo nto ithetha uba ke u-4 uya ku-22 kayi-5. U-5 umphindaphinde ngo-4 ngu-20. Sinento eshekileyo ke intsalela, sithabathe. U-22 umphindaphinde ngo-20, ngu-2 ke lowo. Wehlise ngoku-9 wakho. Uphinde ubuze ke ngoku, ubonile ke kwividiyo yethu edlulileyo uba loo nto ithetha ukuthini xa ubhale loo 5 apha. Loo nto ithetha ukuthi ke usendaweni yakho ya-100, loo nto ithetha uba ngu-500. Masijonge ke ngoku indlela esenza ngayo side siyofika ke ngoku empendulweni yethu elungileyo. Uzawubona kakuhle ukuba ndithetha ukuthini ngale nto. Sehlisile ke u-9 wethu, sithi u-9 uyangaphi, yo u-4 uyangaphi ku-29. U-4 uya kayi-6 ke, u-4 umphindaphinde ngo-7 ngu-28. Loo nto ithetha ukuthi uya ke kayi-7, u-4 umphindaphinde ngo-8 ngu-32. A-a, akakwazi ukuya kayi-8 ngoba mkhulu 8. Loo nto ithetha ukuthi ke uya kayi-7, u-4 uya ku-29 kayi-7. U-7 umphindaphinde ngo-4 ngu-28. U-29 uthabathe u-28 ngoba ke lowo ngu-1. Sisheke isitsho sifumane intsalela yethu engu-1. Ngoku ke ngosakwehlisa loo 2, masehlise u-2 wethu, sithi sisheke ngu-12. U-4 yakaphi ku-12? 4 times 3 ke lowo u-4 umphindaphinde kayi-3 ngu-12. Loo nto ithetha uba ke ngoku uya kayi-3. U-3 umphindaphinde ngo-4 ngu-12. U-12 uthabathe u-12 ngu-0, asinantsalela. Loo nto ithetha uba ke ngoku u-4 uya ku-2,292 kayi-573. U-2,292 umahlule ngo-4, loo nto ithetha uba ulingana ke no-573, okanye sithi u-2,292 umahlule ngo-4 573. Noba uyibhale kanjani kodwa impendulo izawubanye. Asidlule ke senze enye sijonge ezinye iingxaki. Mandijonge ke ngoku entle eza kwenza ukuthi umbe ezinzwaneni zakho ukucinga Masithi ke ngoku u-7 uya kangaphi ku-6,475. Yile nto bayibiza ke ngoba kuthe yile nto bayibiza ngoba yi-long division le nto esiyenzayo, ngoba kuthatha ixesha elide uyibala uyofika ke ngoku ekugqibeleni empendulweni yakho. Sithi u-7 uya ngaphi ku-6, uya kayi-0 ke. Sidlule udlulela kwinani elilandelayo, uthi u-7 uya kangaphi ku-64. U-7 uya kangaphi ku-64? Masithi u-7 ubuyela ke kwitafile yakho yophindaphinde. Sithi u-7 umphindaphinde ngo-7, ngubani ke lo? Incinci loo nto, incinci. Ngenani elikhulu, u-7 uphindaphinde ngo-9. U-63 isondele kancinci. U-7 uphindaphinde ngo-10, ngu-70 ke. Loo nto ithetha uba inkulu. U-7 uya ku-64 kayi-9. 9 umphindaphinde ngo-7 ngu-63. Usithi ke ngu-64 uthabathe u-63, ufumane ke ngoku intsalela yethu engu-1. Sehlisela 7. Siphinde sibuze ke ngolo mbuzo omnye, u-7 yangaphi ku-17? Sathi u-7 uphindaphinde ngo-2 ngu-14, u-7 uphindaphinde ngo-3 ngu-21. U-3 mkhulu, loo nto uba ke uya kayi-2. U-7 iya ku-17 kabini. 2 umphindaphinde ngo-7 ngu-14. Sitsho sibe nentsala u-17 uthabathe u-14 ke ngu-3. Sibe nentsalela ke ngoku engu-3, sehlise u-5. Asehlise u-5. Sithi u-5 uya kangaphi ku-35? Masibuyele ke ngoku u-5 umphindaphinde kayi-7. 35. U-5 umphindaphinde kayi-7 ngu-35. Heyi, siyasondela ke ngoku, uyabona? Sithi u-35 uthabathe u-35 ngu-0. Sitsho ke ngoku sibe seyivumele impendulo yethu engu-925. U-7 iye ku-6,475. Masidlule ke ngoku senze enye ezawuba nzimanyana, ezawuba nentsalela ke. Ndifuna ukuthi sifune uba u-3 uya kangaphi. Heyi, masicinge inani elizawuba nzima. Sithi u-3 uya kangaphi ku-1,735,092. Heyi, okay, make siyijonge ibizothini ke ngoku. 1,000,000 ke lo, 735,092. Ngoku ke ngoku masithi u-3 uya ngaphi? Andiqinisekanga ukuba izawuba nayo ke intsalela, kodwa masizame uyenza sizoyibona, ngoba ngeke siyibone uba ngaba siyenzanga. Masiyenze ke ngoku, ungavele ke ngoku sithi u-1 umdibaniswa no-7 ngu-8, ibe ngu-3, ibe ngu-11. U-11 umdibanise no-5 ngu-16. U-16 umdibanise no-9 ngu-25. U-25 umdibanise no-2 ngu-27. Loo nto ithetha ukuthi ke eli nani liyakwazi ukwahluleka ngo-3. Uba siyawadibana onke la manani, sifumane u-27. Ungawadibanise ke loo manani, uthi 2 umdibanise no-7 ngu-9. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku uyakwazi ukwahluleka. Eli nani ndithetha uba ke ngoku liyahluleka. Mandiyitshintshe kancinci ukwazele ingohluleki. Mandithi ke ngoku ibe ngu-1 eli nani. Ngoku eli nani ke ngoku alizikwazi ukwahluleka ngo-3. Lohluleke ndincakasana ukwazele ke uyibone kakuhle. Masithi ke ngoku u-3 uya kangaphi ku-1 ka-0. Sidlule siqhubeke, ungabhala u-0 kodwa iza kwenzeka ukuthi ibe mdaka into yethu. Masithi u-3 yangaphi ke ngoku ku-17. Uya kangaphi? 3, 6, 9, 12, 15, 18. U-3 umphindaphinde kayi-5 ngu-15. U-3 umphindaphinde kayi-6 ulingana no-18. Inkulu ke loo nto. U-3 uya ku-17 kayi-5. 5 umphindaphinde ngu-3 ngu-15. Sithabathe. Sithi u-17 uthabathe u-15. Kushiyeka bani ke? U-2. Sishiyeka no-2. Sehlise ke ngoku lo-3 wethu. sithi u-3 uyangaphi ku-23, si-3 umphindaphinde ke ngo-7 ngu-21, 3 umphindaphinde kayi-8 ulingana ke no-24. Lo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-3 ku-23 kayi-7. U-7 ke ngoku umphindaphinde ngo-3 ngu-21, u-23 uthabathe u-21 ibe ngu-2, sibe ku-2 wethu. Sehlise ke ngoku elinye inani u-5 wethu. Uyayibona, uzawutsho ke ngoku uyazi kakuhle uba kutheni ibizwa ngoba yi-long division. Sehlise u-5, sithi u-3 uyaphi ku-25. Bese sibonile ke phaa ku-3 umphindaphinde ka-8 ngu-24. Naliphi na elinani ke ngoku lizawuba khulu, 9. Sithi uya kayi-8 ke ngoku, 8 umphindaphinde kayi-3 ngu-24. Uyabona, siyaphela ke ngoku indawo yobala. Sithabathe sifumane u-1. Jesus. Ngoku ke ngoku masithi sehlise lo 0 wethu. Sehlise u-0 wethu. Uyabona ke leyo iyaphi iyangaphi kayi-3. U-3 umphindaphinde ka-9 yeyona nto isondeleyo ke ku-10 ke leyo. U-3 umphindaphinde ngo-3 ngu-9. U-10 uthabathe u-9. Izawuba kwafuneke ndihlise ke ngoku. U-10 umanes u-9 ke uthabathe u-9 ngu-1. Uze ke ngoku wahlise elinye inani elilandelayo. Mandehlise ke ngoku la 9. Sithi u-3 yangaphi ku-19. Besithe ke u-6 ke yona isondeleyo ngoba iyaka 18. Sithi u-3 umphindaphinde uyaka yi-6. U-6 umphindaphinde kayi-3 ngu-18. 19 uthabathe u-18 ibe ngu-1. Sesizawugqiba ke ngoku siphinde sehlise ke ngoku 1 wethu. Sehlise la 1. U-3 uyangaphi ke ngoku? 11. Uya kathathu ke. U-3 umphindaphinde kayi-4 uzawuba mkhulu. Sithi u-3 umphindaphinde kayi-3 uya kayi-3. U-3 uya ku-11 kayi-3. U-3 umphindaphinde ngo-3 ngubani? Ngu-9. Sithabathe ke ngoku. Sithi u-11 uthabathe u-9. Sawufumana bani ke ngoku? U-2. Ayikho ke enye into eshiyekileyo ngoku yokwehlisa. Xa ujonga apha phezulu asinanto ishiyekileyo. Sibe sigqibile ke ngoku. Sishiyeke ngoku nentsalela kathu emveni uba sike ngoku senze yonke le ngxaki. Impendulo yethu ke ithi uya ku-1,735,091. Uya kayi-578,363. Kubekho intsalela engu-2. Le ntsalela ke ingu-2 yile nto siyifumene apha ezantsi, yinto yethu eshiyekileyo. Ndiyathemba ke ngokuba kutheni uzawutsho ke ngoku uyamkela uba kutheni le nto ibizwa ngokuba yi-long division ngesiNgesi, ukwahlula ke okude.